Comedy King, the King of Comedy.
We, usiogope kunichukia, mimi si wenu.